Mā te kite, mate kite. Mā te kite, ka mōhio. Mā te mōhio, ka kitea. He oranga he huarahi rāne. Ka tae au te kite, he a te pūtake o te rari. Mena kai roto i ngā whēkau, kai roto i te pukupuku, i te tero tero o ngā meiro. Ka tae au te whāwhā atu. Kai a tātou i rā mea. I rā taunga te kite atu i ngā mea i raru ana i o rātai. Whānau, kia kitea i rātai. He uarahi mā rātai.
E te matua tū āuri o te paioi o te tini o te manu. A nei rā mātai kai mui a koe te nei rā. Nei te tiatai kei te pukamumi te ati ka ki a koe nā te mea kai te kite tonu nā kanui, kai te kōrero tonu nā wā, kai te kurikuri tonu te ātinana. Nā hau rā hiu o mai tēnā ki a mātai. Nō reira kai te tuku atu ki a koe he inoe, kia tukuna mai a koe tō wairua. Hai ārahi ai tohutohi a mātai i roto i nā neki neki hano tēnei rā. Nō reira kōrere ki tō inoa tapu. Āmeni. Kia hau nei, ko te mauri, koe rā taku hono ki te kaihana, taku hono atu ki taku maunga, ki taku awa, ki tōku whānau, nā koe rā taku mauri. Ko te tapu, anā ko te pū, te weo, te more, te aka, te rea, koe rā te tīmatatanga o nā mea, me ki ko te rā te pū o nā mea katoa. Nō reire ki te kōrero hemo te tapu, i tīmata mai reira. Nari i roto i te aongona i tātou te Māori, ko te kōrero i nā wā e piritonu ana a papara o karani, ka noho nā tamariki i roto i te noho tatapu. Ne? Ana ka wakapotohia te rā kupu ki te kupu tapu. Ko te mana, te tangata e puta mai e kōrero kaitia nāno. I tukuna mai e te kaihana he mana ki a tātai. Ki te whakapono tātai ki a ia, ka tae tātai te panātu te māuiwitana, te taumahatana, e rātu mea te pōhanatana. Ka tae ki a tātai te māuri, ko te mana, ko te rangatiratana. E rā mea e tori. Kai rau e te, e ki te pōtai o te wairua. He wairua tātou i te tuatai, e hikoe nei te hikoe tangata. Ko te hā i puta mai te wairua, nā te kōrero hoki i te wā i whānau mai au, nā te hongi o te kaihana, ka ora ake taku hine waro, anā ka ora hoki te tina. Ko Winemu taki inua, i tipake mai i wānui o kahununu, a i te, ko whakapunaki te mauna, anā ko Ngāti Hine Heke te hapu i reira. E nari nō ko nei tonu, nō tūpare toa. Hoki atu rā ki tīoe, nā whārua tīoe, puta mai i reira. Oku māma erua, taku māma whangai me taku māma whānau. Nō reira nei, ko hoki mai ki tēnei kāena. Te whai haere, te whakapapo tōku pāpā. I tōku whānau tonu, te kaima iwa mātai. Tōku whānau pītara. Engari, te whānau i whānau ia mai au. E whānoi o mātai. Tōku kuia, ko te awhi mate treina tōna ingoa, i moe atu te huatai i nienia, nānau i whānau i poipoi haere kia i roto i tēnei me ki ngā tāku te he matehine ngaro. E nari nāna iwi poipoi hāre. Kia tau aku mahara i roto i ērā mea te kite wairua, ki te kēhua rānei. Kuia tino awhi tanata, koeira hoki tōna inoa, te awhi mate. E hara te mate he mo tonu atu, ko te mate ērā nā mea e kimi nei te orapea, e kimi haere he kāina mō rātai. Nā te mea inui rawa nā tamariki i roto i tōku whānau, nāna iwi hari. E wahine tino aroa ki te tamariki, tino awhi. Kwau tōna mōkai. Well, Black Prince, tērā ona pet names mōku. O te wā e timata i te kura, ka re au e tino mōhio ki te reo Pākehā. Engari reira, nā te mea kāri mōhio te reo Pākehā, ka kataināu e rātai. Nō reira, ka mataku, ka tikuna taku trau, ka whakahoki ātu taku tuahine ki au ki te kāina. Anā mai reira, ka mea maitaki kuia ki a hau, ka mutu te reo Māori ki a koe. Tēnei, kā rea mōhe nōhe, engari he Pākehā. Kā re pēhai pirani ki te Māori, gāia pēhai kino te kiri Māori. Ia wā, ia rā, ka whai haere i a hau, kuhu atu au te parepaku ka patua. Engari, koe rā nohe o i patipatu hi ai, nā te mea he Māori. Te ōku whakaaro, e mea nā ka patua au. Ki te pakeke haere au, kai te kōhuru i ai ai. Mai reira ka timata taku tino riri ki a rātai. Pine au te patu i a rātai ki a hemotanu atu. Anā ka mea taku i roto i ngā porotehe o te ao utiporo. Tai atu ki tā hikoi ki Waitangi. Ko tōku mea nā te patu pāke ki a hemo atu. E o te atu i roto i ngā wareherehere. Engari i roto i tērā wāhi, ka rono ai te aroha mō te tangata, tino aroha mō te tangata. Anā ko mutu e rā mahi ki āhai. I ho ake āhai. Ka mea, hea hoki tēnei. Anā ko whai haere au tēnei tā. Mai reira puto mai au te whare herehere ka mea tū kia haitane a tōku mahi nāi nei ki te whaka poipoi haere te tangata nā rangatai nā pēpērā i a hau. Ki te whai aratika mō rātau. I te wā e toru pē oku tau. Koeira te wā tuatahi mo te kitenga ai. Tēnei mea te wairua ki etai, e kēua ki etai, e inu anō. Engari, tōku kuia, nāna au i poipoi haere i roto i tērā. Nā te mea e, tino matakau, e te maumahara tonu ai mō e rā wā. Te kai mā tahi pēa ōku tau i mōhio, tino mōhio au heka. Kai a hau te wērā mea te kite wairu, te kite kēhua. Era wai, te hara mai ki a hau, he tangata, kāre kau i ko nei. E hara nā tēnei, o tēnei au. Era wai, ka guho atu au, sleepwalking, I think, ko te kweira te kupu. Ka hikoi atu au ki waho, ka tūpera mai nā kūwaha. Anā kai te hikoi atu au ki waho. Ka rongo au, tōku kuia. E wile, kai hea koe. Kia tūpoto, kia tūpoto. O mamaitaku kuia te upu i āhai. ka mea mai ki a hau pui. Kai te pirani rātou te hari i a koe. Rātou i roto i te wairo, kai te pirani te hari i a koe. Ana e tipake mai roto i tērā mōhi o te kite māu i tana o te tangata. Mena ka ora ka mate rānei, tae au te kite. E mimi toto ana ai, te mate pukupuku, ana ka mea mai ki a hau ka rerua ka mate koe. Ana ka mea taku mohinui ki a hau, hara mai a haere te taiwe ti te karaki, te pari karaki. Ki a ma mea tau, o, ki a hoki te mea o tēnā, ko ki mai te tāku taku o matea. E nari i haere ai, a ka runga i te reo, i roto i te mita tino a tāua, tino reka. Hara mai, tata ki a hau, nā ka mea mai ki a hau, kāre koe i te mate i tēnei wā. Kei te haere koe te hari i taku wairua, ki tōku iwi. Irua te kaima wariu tau, i muri taua, i rungu ai. Anā ka pai ake, kāre he mea kāre au i tai te tākuta, o tēnā mā mate. Rua te kau tau ko hipa atu, ka runga i te reo, ko taiki te wā. Tiro haere au, kai e hoki tēnei tanda tai, kōrero mai kia hai. Anā ka tīmata tō māua hīkoi, te haere te moti, te haere tēnei mea te wairua tanda. Kāle kau he moni, kāle kau e ha, nari nā wairua heo mai. Mai whāngarei ki Otipoti. Anei koenei te wā, te kaupea nā wāna whakatūria e māu a kio nei.
Tēnā koutou, tēnā koutou. Nō mai, hoki mai. Nō mai hara mai whakatau mai ki tēnei o tātou whare wānanga.
So you're doing your Matikite site visit stuff. So that's the plan for the weekend. It is pretty full up, mate.
Kei te muia e te tangata me ki. Kei te kite atu, kei te whāwha atu i te miki, kei te oho, kei te oho te tamata. E hara ko te Māori anake, kāre e hara ko te Pāke anake. No Chile, no Borneo, no Malaysia, no Amerika, no Inarani. E rā mō tangata. Me tākuta, psychologists, nā mea kairu, tai te mahi miri-miri, romi-romi. Nā mea e tai mai ana ki tēnei, tai mai ana ki tēnei, ki nā wānanga. Ko rātou, ko tātai, nā kai ako. Mā te kite, mate kite. Mā te kite, ka mōhio. Mā te mōhio, ka kitea, he oranga he huarahi rāne. Te pūtake, ki te whakamōhio atu i a rātau, heaha tēnei mea te wāiru. He wānanga noio, e hara ku au o tōku wahine, kai te mea atu ki a rātau, heaha te wāiru. E nari ko te pātai ki a rātau, ki o koutou heaha te wairua. Mā rātou tonu e whakahoki mai, hea o rātou whakaaro. Ka tae rātou te kite nā mea e hara mai tonu, ka tae rātou te kōrero watu. Ka kite i nā māui te tana i roto i te tinana.
ka ki tēnā māuiwi tāna i rote i te hine ngoro. Kā re te pōrangi, kai te ki tēnō heo rātau i etahi mēki. E re re kē ki a rātau.
Karakia, remember we don't have to stand there for 20 minutes because it's not you doing the healing, is it? It's Wairua that's moving through you. And then we want to test the body.
Ki te titiro koe i tō mātai mea, kai te kiki i te tanata. Etahi kai te tatari ki auru mai rātai, kare ka he rū, ki auru mai rātai.
So, test.
So we work through the different stages of te kore, te pō, into, and into te ao marama.
Right.
And then they're ready to go back out, back to their whānau. The challenge at the moment is going from acknowledging what it is that they're mamai and being brave enough to open up, share, and then of course, through that sharing and healing is letting go.
Te pō is usually a place of darkness, isn't it? So if you're coming from nothing, which is really good because it started from nothing, then you get the stages of te pō where you start to bring them back into the light. I can understand that then. When Hine Te Tauira was born of Hine Ahuone, she took on a lover. And then in the end, she found out that the lover was actually her own tōna pāpātonu, you know. And because I had to study what was happening in terms of mental, the mental part, the psychological part of us, so then I figured then that Hine, Te Tauira, became Hine Ngaro. I always used to figure, why did we use Hine Ngaro for the mental part of the tapawha. And then the kōrero goes that Hine Ngaro went on to become Hine Nui Te Pō. The thing of Hine Titama, I believe, was she became a trickster. You know, she actually tried to get revenge for finding out that her... But then she became so, according to my own wokmau, she then became traumatised, depressed. And if we talk about this thing, whakamomori, you know, she tried to internalise a complicated situation and she then went on to become Hine Nui Te Pō. This is just my kōrero to you, just something else for you to hang on to.
It's beautiful.
Ko ngā tākuta nā mea kia hau nei a koeira nā mea e tino te tirohia ea. He a tō rātai pīnani, you know, mai tēnei kaupapa. Engari, kai te whāwhā haere rātai, he a tēnei mea te Wairua, ke pai ake wā rātai mahi. And mai kia hau, ka pātai mai kia hau. Show me yours and I'll show you mine. He a hana mea, kai te ki te rātau i roto i te tinana, he a hana mea, kai te ki te au i roto i te Wairua. I hana mai tētahi kōtiro, He mate i roto i te kōpū. Ka mea te au, kai te i ko kite aki e au i roto i te Wairua. Anā ki te mohio hoki te tākuta, kai te kite i roto i tōna mahi. Tōna mahi i tākuta. Mea mai kia hau. I tai a koe te kite i tēnei mea. Mā teha. Mea te au, nā te Wairua. I whakaatu mai kia hau. Ana, ka mea mai ki ahau, koe rā i pīrani i te haramai. Te whāwha aichi tēnā mea te maiua.
Wairua can move a spine around. So the point of this exercise is to know where do we can place our hands specifically for blockages in bodies or pains in the bodies or for organs that aren't.
Some people are not quite sure what to expect coming to a matikite mahi wairua wānanga.
And we do a lot of physical group exercises. We want to keep the learning wide open. We want it to include lots of fun as well.
Well, if he's delivering a kōrero to all of the tauira, I'm busy watching him because sometimes he's getting different messages from wairua, from tipuna, from whatever. Because I know him personally, I know that he is tired, physically tired, because of all the things that are going on in the room.
Like, it seems that after every wānanga, life just picks up and goes even faster. But this time, I decided to incorporate learning to meditate.
Tōku nei mahi ki te whakaatu ki a rātai, ka re rātai te pōna. Kei te he mata ki te kē rātai. Nā, koe nei mai kōrero tāua i wahora, hea tēnei mea te mata ki te. E hara kai te kite nā mea e mate ana, e hemo ana, o he māui ana, o e taiwa.
You are a beautiful flow for Wairua to come through for healing.
Nā mea kāre, a kāre i te mōhio, he hana mai, kai te pakaro rātau kai te pōrani, kai te kāhua wairani kai te pōrani rānei. Ka haere atu ki te tāhakuta, nā mea kā re mōhio ana ki te ao wairua. Ana, whānahia ki te pire, ki te rono. Nā te haramai tano o taiu, nā rātau i tīni haere, i whakarere ke haere, nā whakaaro nā mea i roto toni a tātai. Mā te rono kai te paitini o tātai iwi. Koe rā, me ki tō rātai mahere raitati. Kimi rātai nā māiwi tānei rātai te hine noro, ka whāna ia rātai te pire. Kare pai o māti, o tātai. Koe rā, iu ka titiro ki te wairua.
D7, we eat our clay and break it down to keep the diabetes out of town. T8, where you least expect the spleen to be, it's fighting your immunity.
Tērā mea te depressed. Nā taru kino, nā irāti mea, kia puta mai tātai te iwi, mai nā mate whakamomori, patipati wai, ne patipati tāne, patipati whānau. Irā mea. Kei te mea tau mā te wairua rā no, ka taia. Mā rātai tonu e kimi, mā rātai tonu e kite. E hara māku tēnā. E nari ko tāku anake, hai kariki e mo te tangata. Kia hikoe te hikoe tika. Kia taka rā nō rātai, ki te papa, kia tae rātai te piki aki anō. Koe rā te kōrero wā, ka rarau te tapu wai o tāne ki raro, tēnei te pō, nau mai te ao. Nā wangata, kia puta atu nā whakaaro Māori ki te ao. Kia mōhio mai te tanata, a tau iwi, kai a tātai tonu a tātai mātairana. E pāna ki ngā māuitana
o te Māori. Ke whakamutina, ke kore, ke kaua mātou e whānahia ki te, ki ngā pire, e paitini nei i a tātou, te iwi Māori. Ko nā rātou i heri mai te tēnei mea te taru kino, te unu waipiro. I rā tūme. Kāre pai mō tātou. Nā tauira kairunga i tō mātou wānana. Ke whiwhi tohu rātou kia pai ai tō rātou hīkoi i roto i te ao. Te ao tauiwi. Ke hīkoi nā tahi rātou. Tēnei wā, kei te pērei te haere. Yeah. Kei raro mātai tonu i ā rātai. Ko te wawata kia kōritu, kōrite tātai. Ahakua ka hinga te tinana. Ka rere tonu te wairua, ka remate. A remate ngā o te wairua. Ka rere tonu, ka rere tonu. Ko te whakapono te mea nui, ahakua ko wai, ki te whakapono, ka orake.
Nā taonga i waiho iho i te matua tangata ki a tata. Neke atu i te kotahirau nā kupu whakaari i titua i te korauara, i roto inu ana mahi tātari wete wete i te kawena ta tawhito. Ka hua ki nei a te rongo, kōrero e ki nei te hāhiringa tū, ne? Ka whakaaro koe. Tangata kotahi no o tērā, e muhira i tērā mai, ka mutu, kai te whāi aia i te patu, e te karanu.
Wērā kupu tērā hei sīkau, hei whakamāharahara, hei whakamaumahara mā tātou, ia hāna tātou. E tei wako putamaiu e tahi nā tohe tohe wānu nui a mātou, ko kiata anei te kōrera te matua tanaka, a te tūruke. Kia nei kaua te hoko, kaua te rī. Kai te haa tātou, kai te hoko whenua tātou, kai te rihi whenua tātou.
He mea tautoko.
Ko nā te māngai.
Kai kāho.